ndetse reka twambuke tujye ku mugabane wa Buraya tunawufatanya ndetse n'umugabane wa Afrika kuko bari ko bagenda bakina inkino za kivani mwaba hano ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya turahera ku munsi wa gatandatu bona apologize ndetse na Eric match za kivani mwe zariko ziragenda ziba ku bwinshi ekipe ya Zambia yari kiratsindwa yari kiranganya na Zimbabwe ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi ariko Zimbabwe iza kuba itsinda kuri iza penalty mu gihe Malawi yari kiratsindwa na Kenya ibitsindo bigera kuri 4 kubusa Ivory Coast nayo yari kiratsinda ekipe yane yari kiratsinda ekipe ya nako yari kiranganya na Benin ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi uwitwa Ale Max Gradel yari karakibona igitsindo ciwe ndavuga ndetse ni uwitwa Umar Diakite bariko baragombora ibitsindo by'uwitwa Ulaitane yari yatsindiye igihugu cha Benin tsinda bigera kuri 2 ku bindi re champion d'Afrique abaje kuba bagwa imbere ya Benin ariko ikintu cingenze kirimo nuko uwitwa Ale Max Gradel yari matchewe ya nyuma muri equipe nationale yande ya Les Elephants ya Côte d'Ivoire
ni equipe seroka igihugu ya Côte d'Ivoire ubona ko yaheruka gutahukana igikombe cha kane hariya mu gisagara cia Abidjan muri Côte d'Ivoire. Yo novuga ko ni ekipe ona kwimaze kuba imeze neza ku mugane wa Afrika. Abana duze ni bibanze bavanye ni igikombe baraje gutahukana cha kane. Yo kuza kugabura novuga ko ari ikintu ziza kuri ekipe ya Côte d'Ivoire kukorana kwari kwagerageza kuba bakinisha bakinyi bose. Kandi ngiye kurana ni performance za yoyo Gradel muri ekipe nsere ku ya Côte d'Ivoire. Novuga ko ashobora kubarangiza neza mu ekipe ya Reserve ya Côte d'Ivoire.
Ni Gradel no bwa yuko nawe yagize urugendo rukomakomeye yaci mu Bwongereza cha muri za Banamafu, cha muri za Leeds United, yarerekeza mu Faransa, yaraciye muri yaraciye muri za Monaco, yaraciye muri za Toulouse. Muri rusangi ni no bwa yuko yaramaze imyaka myinshi mu guserukira igihugu cha Côte d'Ivoire. Abana banyibagiranye n'ibyo viza abana basore nka ba Gervinho,
abisho ba Yaya Touré.
Umusore bunini nawe yarasigaye muri ya generation.
Niyo yarasigaye. Rero muri rusangi nuvuga yuko basigiye ikintu gikomeye basigiye kane ya 2022 batwaye hijya yejo rero no kuvuga yuko muri rusangi nawe abaye muri jendi abaye nuvuga ngo umuntu yagize icyo asigiye abamenyereza cyanke abandi bantu bakunda umupira w'amaguru mu gihugu cya Côte d'Ivoire
abaye ubwira icyo asigiye ndavuga abandi bagize ibyo bakunda navuga mu mupira w'amaguru tukire ku mugabane wa Afrika nyine Tunisia bariko baranganya ubusa kubundi n'igihugu cha Croatia ariko bifashije za penalty Croatia za kubitsinda penalty zigera kuri 5 kuri 0 za Tunisia bona apologize
eh no gayi ko nayo yari yagerageje kuko waza kuraba Tunisia twabonye muri kane ni ikipe yatubeshe
ntabwo yigeze twiye
bagiye no gutandukana no mumenyereza wabo ya Arabs equipe yensero giye guya Tunisia ikinyo ya Croatia ni bari basize abasore bagiye batandukanye baruka Modric barimwo abasore nka ba Perisic banabonye n'ivyo bitsindo muri rusangi muvuga yuko nari ya football yo ku mugabane wa Afrika ibiri igenda ihangana niyo ku mugabane wa Buraya kandi waza kubaba nivyo hari abantu bavuga yuko baramaze kudusigiza ntambuko zitari nkiya ku mugabane wa Buraya mugabo natwe ugerageje kuri football ya Arabu football ya Afrika muri rusangi iri kiraje ku gwego no vuga ngo gwiza musinoza mvuge ngo iri ku gwego rumwe na ruya rwa gize
bigo
cyangwa za France turabona ko ari buremere natwe dufise budasanzwe
nene babwiye ati ndaza kubanda na bifatanya nivyo ku mugabane wa Buraya Irland dinoro nabo barako baranganya na Belgique busa kubunda bitwa ba Leandro Trossard bitwa ba baromeruka kuba Kevin De Bruyne bari bahari ariko ntabwo baje kuba baronka amanota agira kuri 3 Slovakia yari keratsindwa na Autriche ibitsinda bigera kuri 2 kubusa Denmark yari keranganya na Swaziland ubusa kubundi mu gihe match yarindiranywe igishika n'abatari bake match yari komeye match yari meze neza cyane ku kibuga ciza cyane Wembley Stadium umuhagarikiza yari witwa Artur Diaz kuva mu gihugu cya Portugal kumukenyuro ndavuga wabane babiri batatu umwe ni wo bita Gareth Southgate yari yatanguje ku munsi wa gatandatu witwa Jordan Pickford Kyle Walker John Stones Harry Maguire ni witwa Benjamin Chilwell hagati mu kiwe yari witwa Declan Rice Conor Gallagher Philippe Foden Jude Bellingham Anthony Gordon ndetse ni witwa Ollie Watkins mu gihe ku ruhande rwa Brazil kumukenyuro wa bane batatu batatu uwitwa Dorival Junior niwe yari yatanguje Bento mwizamu mu gihe Wender Lucas Berardo kwa Paris Saint-Germain umusore ameze neza cyane Fabrizio Bruno Danilo Joao Gomez Bruno Guimaraes Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Rodrigo Gomez. Ndetse n'uwitwa Rafinha niwe bari batanguye mu kibuga abarondera ibitsindo ku mpande zose. Uwitwa Kyle Walker ku minota ya 20 yaravuye mu kibuga. Igmatch yaje kubirangira igitsindo kimwe kubusa, igitsindo cyatsinzwe n'uwitwa Endrique, umusore akiri muto cyane wa Palmeiras, umusore yamaze kubagurwa na Real Madrid. Brazil itsinda igitsindo kimwe, ekipe nziza cyane y'Ubwongereza, ekipe menshi bahamahirwe yo kuzona twara Euro, ekipe menshi bavuga ko izo bikomeye muri kazoza, ariko ntiyaje kubihagarara imbere y'impano za Brazil. Abitwa ba Vini Junior, abitwa ba Rodrigo, abitwa ba Paqueta, abitwa ba Bruno Guimaraes, baje ko bakora byiza cyane. Ndavuga ku munsi wa gatatu tibiri y'igihugu cy'Ubwongereza, the Three Lions.
Navuga ko n'urukino rwari rundiranye igishika n'abantu benshi, urukino rwa ko ruza ekipe nsero y'igihugu ya Brazil yerekina na ekipe nsero y'Ubwongereza. Ugiye kuraba irevre ekipe nsero y'igihugu y'Ubwongereza na ekipe navuga ko ihagaze neza ivanye n'abakinyi fise, ifise abakinyi navuga ko ariko bitwara neza mu mahiganwa atanu yo ku mugabane w'Uburayi abaza Premier League, za La Liga, za Serie A. Ni ekipe ya Angleterre ubona neza yuko ku munsi hari ya gatandatu ariko akana ekipe ya Brazil. Ni ekipe ya Brazil ubona ko abiswe ba Vinicius Junior bari mu kibuga, abiswe ba Paqueta bari mu kibuga, aba ba Rafinha bari mu kibuga. Ni ekipe zero ka igihugu ya Brazil ubona ko yari ihagaze neza cyane, kandi ubona ko na ekipe ya Angleterre ni ekipe ubona ko harimo abiswe ba Jude Bellingham. Uno munsi Jude Bellingham yari kakina na Vinicius araba adversaire baramenye bakinana mu kibuga babana. Rero uvuga ko ni ekipe ya Angleterre uravye nivo bariko ukaraba ukungene ikaraba kinyi bafise. Ni ekipe bavuga ati iyi ekipe irashaka kuzo twari ibikombe bigiye bitandukanye nka za Euro na za Coupe du Monde. Ukaja kuraba ekipe ya Brazil ni ekipe nako kare yarimo amaraso mashasha, twari tumaze imisi tubona muri ekipe nationale ya Brazil bariko barahamagara. N'umwana yatsinze igizindu Yedri Endrick n'umukinyi ubona neza yuko afise imyaka mike, afise kazoza muri football, afise byinshi azokwandika muri ekipe seruka ya gihugu ya Seleção ya Brazil, ndetse no mu makrebe azo bari karacamo. Rero navuga ko n'urukino ubona ko kuba ekipe ya Brazil yarusinze biraza kuba bibafasha kwitegurira iyi nani qualification ya Coupe du Monde igiye kuba mu mezi ari imbere.
Ni novuga ko rwa rukino rudasanzwe kuwaza kuraba Brazil, novuga ko ku mugabane wa Amerika n'igihugu novuga ngo nacyo kimeze neza gese ivyo Coupe du Monde nyinshi. Wagaruka no ku mugabane wa Burayi igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu nacyo nyine no munsi ubona ko gifite iyo generation imeze neza, generation ivuga ngo y'abasore n'abagi gifite ayo marasa ashushe, waza kuba no mu ekipi wabo ariko bagenda bavyitwaramo neza. Rero muri rusangi ni Brazil nayo novuga ngo bataha amahirwe paraporo ya Angleterre. Ni na Brazil novuga ngo yari ifite iyo pressure kuko bari baje gutsindwa hariya muri CONCACAF na Argentine
yari yabatsinze.
Ni igihugu cya Brazil cyari kucyumvira ati tugomba guhindura umumenyereza, bariko biyumvira umunyemereza kwa Real Madrid navuga bita Carlo Ancelotti. Baza no gusinyisha ubundi umumenyereza mushasha, nawe yagomba kuzana ihinduka muri Brazil. Tuzi havuga impano zigiye zitandukanye, tuzi yuko muri championnat yose cyane mu bihugu byose tutabura yo umukinnyi mu Brazil ya mwiza. Bege hari novuga yuko ni victoire ya Brazil ku mwana muto academy novuga ngo ya Santos yamaze kugurwa na Real Madrid. Endrique yanakibonye novuga ngo baza no kukizigama kiza kubahesha insinzi mugabo, novuga yuko ni ku rundi ruhande mu rundi ruhombo mu gihugu cya Angleterre, ni ruhombo mu ekipe ko baza kuri Maguire nawe nyene yavuye kuba yamaze kubasubira kwa Manchester United. John Stones kwa Manchester City ndetse na mugenzi we Kyle Walker aho sinaba kibamaze gusubira mu ekipe. Rero muri rusangi nivyo ku rundi ruhande bavyagenze neza mugabo, abandi basore bavuga yuko nabo bakomeje guhura n'ibibazo by'imvune bagirira mu miguseruki ya gihugu yabo.
Abandi basore nabo bakomeje kubananya bahura n'ibibazo by'imvune mu ma ekipe y'uwabo. Ubwongereza bwari buherutse no kuba butakaza ndavuga uwitwa Bukayo Saka, nawe yari yaramaze kubasubira kwa ekipe yane kwa ekipe ya Arsenal. Brazil ije kubitsinda igihugu cy'Ubwongereza ariko aja kuraba niya Brazil yari maze inkino nyinshi kandi nyinshi batariko baratsinda. Ndavuga habi wabo muri Copa America canke muri qualification y'igikombe cy'isi wabona neza cyane ko igihugu cya Brazil ari igihugu kiriko kiragenda kidandabagirana kitariko kitari stable mu byo bariko barakora. Ariko ku munsi wa gatandatu baje kuba berekana urundi rwego, nibyo barabana bakiri bato kandi yari na ekipe ubona ko iri muri rusange harimo abazina menshi mashasha. Ariko twaje kuba tubona Brazil ikina umupira uteye ubwoba, twaje kuba tubona buri ruhande navuga bitwa Vini Junior kuzina imana bitwa ba Danilo arabasore bariko batwara umupira kano kabana yuko nayo bafite byinshi bashaka kuba bacika ko ndavuga muri kazoza nari mwabye bafite nubwo nayo mazina akiri mato ariko igihugu cyo bwongereza naco ni igihugu kenshi dukuze kuba tunavuga yuko ari igihugu hari mu mpira ni igihugu uragerageje kuraba ku mazina baba bafise ari igihugu kiba kimeze neza cyane ariko cyaje kuba bigorana cyane gutsindwa ni igihugu cyo cha Brazil navyo abantu benshi nari ko barahuza neza cyane no mu menyereza Gareth Southgate
navuga ko giye kuraba nkuko ari kora bivuga equipe nzero y'igihugu ya Brazil ni equipe ona ko yaheruka gutsinda hacije gitari gito yaba muri Copa America ntivyari ko bibagendera neza yaba muri qualification ya Coupe du Monde equipe ya Brazil ntivyari ko bigenda neza uno musa ariko bitegurira iyi match ya Angleterre wagiye tubona abakinyi bavunagurika ni bashobora no kuba bazaza muri selection zabo twabonye nk'uyu Marquinhos captain ntiyaba yakiza muri equipe y'igihugu ya Brazil ivanye n'imvune yaragize kwa Paris tuzatubona aba Martinelli kwa Arsenal ntibaba yakitabira muri equipe y'igihugu ya Brazil ivanye n'imvune bari kubararonka kandi bari babahamagaye ubwa mbere rero novuga ko ni equipe y'igihugu ya Brazil ona ko bagerageje kuba basubiriza n'amazina agiye atandukanye aba
basore muri rusange kwa Brazil novuga yuko nawo kuva nyuma y'igusezerwa muri Coupe du Monde novuga yuko nabo bagize byinshi bahinduye ko waza kuraba twaratumiye hagati mu kibuga bazana abasore nka Neymar tumiye rwandu y'inyuma hari ba Marquinhos ari abasore novuga ngo batabura mugo no munsi waza kuraba arafise abandi basore batandukanye ndo wabonye ba Berardo kwa Paris Saint-Germain yari yabayemo za kubona abandi basore bagiye batandukanye ba Gabriel Martinelli ko bagenda bizegwa akana gato Endrick yanabonye nico gitsindo nyene novuga ngo yanakinye na match nziza twabonye abasore bagira kuri babiri duo imeze neza kwa Real Madrid amahigo yo kuzigitwara neza n'importe muri competition ariyo yose ashobora kuba muri Copa America yaza kuba nayo ihari mu kuva mu kwa gatandatu irahari kugaruka no muri za qualification muri Coupe du Monde ni cyagihugu naco kitabura muri Coupe du Monde no musi nabo kanuzeye groupe barimo novuga yuko batarashobora kuba batora ivyabo ko bari mu kibanza hariya cya gatandatu mu maikipe bari mu kibanza cya kare mu maikipe atandatu kuko nabo nyine bagomba kuvuga ngo reka tuze du present ya football yo muri Brazil du present novuga ngo ama Coupe du Monde dufise mu kuvyitwara moneza rikintu gihari kuba batsinze igihugu cy'Ubwongereza naho bari baje bakaniye naho bari baje bavuga ati tugomba kumera Brazil twisubizanye isanamu Brazil novuga ngo yatinyitse tugarukane ya sanamu y'igitinyiro cy'igihugu cya Brazil muri football rero muri rusange nivyo novuga yuko amahigo yabereye nabari bari berekanye n'urukino rwiza n'ishobora kubona ya Brazil nayo igarutse kuri wa muvuduko
bari berekanye n'urukino rwiza cyane ndashobora gusubira kubona equipe ya Brazil nayo iza ikabananya ibyitwaramo oneza cyane ku rundi ruhande kuri Groupama Stadium kibuga ciza cyane cy'umugwi wariyo none ndavuga Le Bleu equipe nationale y'Ubufaransa nabo bariko barakirira equipe nationale ya National Mannschaft y'Ubudagi muhagarikizi yarwo bita Jules Jesus Manzano benshi baramuzi kabisa muhagarikizi yahagarikiye ndavuga equipe ya Real Madrid ubwo bariko araza n'imvururu neza cyane ubwo bariko bataramutwe na Valencia kumukenyuro wabane batatu batatu niwo witwa Didier Deschamps yatangoje mu kibuga Brice Samba Jire Kunde kuri nimero zibiri Benjamin Pavard mu mutima wa defense Dayot Upamecano Lucas Hernandez Warren Zaire Emery Aurelien Tchouameni Adrien Rabiot Ousmane Dembele Dembouz Marcus Thuram ndetse na kapitene Kylian Mbappe mu gihe abari batangoye ku ruhande rwa Germany ni bane babiri batatu umwe Marc-André ter Stegen mwizamo Maximiliano Mitrend witwa Jonathan Tah Antonio Rudiger Joshua Kimmich Robert Andrić Toni Kroos Fronia Wirtz Ilkay Gundogan Jamal Musiala ndetse na Musa Tirizi umwe rukumbi witwa Kai Havertz witwa Fronia Wirtz yasohotse njira Christopher Rich Ant Ilkay Gundogan asohoka njira Thomas Müller Jamal Musiala arasohoka njira Niklas Füllkrug Kai Havertz arasohoka injira bita Dennis Undave Toni Kroos arasohoka injira bita Wardemal Antome Ousmane Dembele yasohotse injira bita Randal Colomwani Aurelio Tchouameni arasohoka injira Youssouf Fofana Marcus Thuram arasohoka injira bita Olivier Giroud Warren Zaïre-Emery arasohoka injira bita Eduardo Camavinga Lucas Hernandez yasubiriwe na mutoyi we ndavuga Theo Hernandez Jire Kunde yasubiriwe n'uwitwa Jonathan Klaus Mache igitangura kabisa witwa Brice Samba atarabona nizamu kuno rihagaze abasore nka Badete Upamecano batarabona ibyo barimo witwa Didier Deschatara nashika mu kibanza cyo kabisa icaramo witwa Florian Witz yaramaze kubatereka mu gitsino ku musogonda windwi wonyene tsindo cari kigiyemo mache irabandanya witwa Kai Havertz bavuye kuruka ku minota 47 na baraza tereka mu gitsino cha kabiri mache azirangira abasore bo mu Faransa kabisa ku kibuga neza n'izindi imbere y'abakunzi batari bake bitsindo babibuze neza cyane bitwa Kylian Mbappé yagerageje abitwa ba Adrien Rabiot ariko Marc-André ter Stegen n'ababiri bamba ubudagi bubona gutsinda ibintu bwaheruka kera butsinze igihugu cy'u Faransa
ye no bwa yuko ku budagi nabo baheruka gutsindwa by the way urukino rwaheruka kubahuza bari baratsinzwe
bwa
batsinze bitsinde biri kubusa
aho ni n'ubundi budagi bwari bwabatsinze
babasubirije no mu
ahubwo budagi bubatsinze kabiri gakurikira
bwari bwatsinze u Faransa
ako nibuka n'ubundi match imwe rukumbi u Faransa bwatsinzwe muri 2023 bwari bwatsinzwe n'ubudagi kandi yari amikari n'ubundi
ye muri sano bwa yuko football Manchester nayo barigarukanye ku rundi rwego rwo waza kura muri mondial bari kumwe na za Espagne bari kumwe na za Japan twarabonye aho yagarukiye ntigeze irenga mu mapure akanuvuga ngo bari bafise abasore bagiye batandukanye nuvuga ngo generation ya Musiala yara harameze neza bari bafise abasore nka bari Goretzka uno musi ntabwo yarahari
abiswe
barafashije muri mondial abiswe ba abasore bahagati mu kibuga babaye Gundogan bari bahari twabonye nigaruka ry'umusore kwa Real Madrid Toni Kroos yanatanze niyo pasi yavuye mu gitsindo twabonye no vuga ngo amaraso mashasha Florian Wirtz kwa Leverkusen yanashize mu gitsindo yanakibonye no vuga ngo ku masegonda makiya cyane ku masegonda indwi ashobora no kubata rukoro y'abajuwere bariko baratsinda ibitsindo hakiri kare twanabonye no vuga ngo aba ba Fulcrum baje barahabwa uwo mwanya no vuga yuko muri rusangi urukino rwatsinzwe n'umumenyereza watsinzwe n'umumenyereza kuko squad bari bazifise mu Faransa bari bahari ba Kylian Mbappe bari bahari abitwa aba baranda ariko Romani bari bahari abasiri ku rande rw'inyuma Benjamin Pavard yariho yaragarukuye mutima wa defense bazire kundi bamwe batanguye buri munsi nabo nyene bari bagarukanyo abasiri babiri bavukana ba Hernandez umwe yari yatanguyemo mu kibuga ni muri rusangi rero novuga yuko nta mukinyi yari yabuze novuga yuko nawe yaje gutuma batitwara neza Antoine Griezmann mu gihe adahari bari bafite abasiri nk'abantu bajya kwa Mavinga ese basore nka Adrien Rabiot yari yagarutse ameze neza kwa Juventus kintu gihari rero novuga yuko ni ya football Manchester bari kwagerageza novuga ngo nayo kugarukana kuko waza kuraba mu minsi heze ubudayi bari ko butera busubirimo nyama twabonye Toni Kroos avuga ngo ndagomba kugaruka muri Manchester nkagira ibyo ntanga nyama twabonye bitarike gundogane n'imyaka yiwewe avuga ati ndacyafise novuga ngo contribution ngaruka gutanga mu guserukira gihugu w'ubudagi kugira ngo ya football yo mudagi nayo bayigumize bagume bayisigasiye bayigumize kugwego rumeze neza
bayigumize kugwego rugenda rumeze neza cyane witwa Toni Kroos kabisa ku musogonda windwi yaratanze pass decisive nyuma yigiye kitari gito amezi agera kuri 13 atari karagaragara muri international match afite ndavuga bita Toni Kroos TK Master yaratanze umupira wavuyemo igitsindo witwa Julian Nagelsmann ati nzi neza cyane uburyo Toni Kroos akina ati kandi ati nishimiye no kuba yagarutse muri equipe yanje ati byo navyo biza kuba bigira byinshi binamfasha ndavuga nk'umumenyereza ati kuko Toni Kroos ni umukinyi ariko gwego gwo hejuru ati benshi baje kuba bana mu critique ati ni umukinyi ngo nibyo yarakira ngo ariko ngo na effort agira mu bintu byo kuza kuzibira ati ariko ku munsi weje ngo babonye yuko ibyo bariko baravuga atari byo ati ko ni umukinyi itanze kuva match itangura ati kugize here ko yaje kuba bava mu kibuga ku munota wa 90 ndavuga bita TK Master Toni Kroos ati yaje kuba akora byiza cyane haba mu kwataka ndetse no mu kuzibira ati contribution yewe mwayibonye ati rero nishimiye kugira witwa Toni Kroos muri equipe yanje ati nabyo ni nzira yuko bizogira byinshi biza kuba binatanga saho nyene yavuze yaje ravuga no kuri duo y'abana bakiri batanda vuga witwa Florian Witz imyaka 20 ndetse nitwa Jamal Musiala ari ku myaka 19 ati ubundi ati niyo kazoza ya equipe ya National Manchester
navuga ko ugiye kuraba Toni Kroos muri equipe ya muri ekipe y'Ubudagire Manchester tuvuga ko numukinyi uvuga ko amaze kuba afatiye runini ekipe y'Iseruka y'igihugu y'Ubudagi no munsi uraza kumona hagati mu kibuga ariko kera naba Gundogan uze kubona Toni Kroos ariko azabikora neza cyane ni ekipe y'Iseruka y'igihugu y'Ubudagi ubona ko nabo nyene mwiyo myaka yeze bitare kubigenda bimera neza ugiye kuraba nabo nyene no munsi baza bagatsinda bukiye bagatsindwa muri Coupe du Monde ntivyabagendeye neza yabiya Demiri 18 yabiya Demiruka kuba ni ekipe y'Iseruka y'igihugu ya Alemanya nako bitagenze neza yo navuga ko ugiye kuraho no munsi bakinye ba Rwasane ntabo twari ko turabona mu kibuga uno munsi wagiye kubona aba ba Musiala yuko bari kubaza bikora neza biswe ba Thomas Mura ari bo bari kubaza bikora neza abatswe ba Kai Havertz naye novuga ko yaje kubona n'igitsindo ku munota 47 muri equipe seruka y'igihugu budage ni equipe seruka y'igihugu budage ubona neza yuko habayeho kumvikana hagati mu kibuga kwiswe Toni Kroos ndetse na Gundogan ubona ko mediane yabo yari meze neza cyane ubona ko yatanze n'igitsindo ni pass ivamo igitsindo ku musegonda windwe wiswe Toni Kroos n'igaruka agiye muri equipe seruka y'igihugu budage novuga ko iza kuba ifasha cyane mu mukoca asanzwe afatiye runini equipe mu match afite
witwa Toni Kroos nyuma y'urukina ati ati naryoye kuba natanze umupira wavuye mu gitsindo ati kandi naryoye no kuba nagarutse muri equipe seruka y'igihugu ndavuga national match afite ariko ngo gitsindo ngo nimugume mumbaza ko byici cyangwa ko natanze ya pass decisive ngo bijya ni ibintu twateguye muri entrainement ngo bijya ngo twarabigize igihe kitari gito rero ngo kuba byaje bigakunda ati navyo byabaye ibintu byiza cyane ati byatweretse yuko nitwategura nibindi ati byose biva mu myiteguro kandi ati dushobora kubona equipe y'ubudagi duza tukabyitwaramo oneza cyane wemeranye nawe canke ni ene vya bininye ni ibintu bigenze neza cyane abantu bacha bagomba kubananya babitera amasho
nemeranye na Toni
koko kuno ukuno yatanze pasi yatanze pasi kabisa n'ubundi naje bwiwe nemeranye nawe kabisa
ubundi urya tuzikwa
wa masi kuno ano ano Florian Wirtz yarahagaze ukarabona kuno Toni Kroos ubundi bamuhereje bara Florian Wirtz ni nawe yanitanze witwa Kai Kai yahereje Florian Wirtz Wirtz ayisuni ayisubiza oya ubundi Kai yahereje Toni Kroos bari bahagaranye ndavuga kuri Ronaldo uwitwa Toni Kroos arayorienta mera nk'usubira inyuma ariko ukabona ati none ibaruko atayirekura sinzi ukora abakinye babiri mu Bufaransa baje kubiriruka ko amera nk'uhindukiye ibarabuni ya 96 azi ni yahiteye arahindukira yishira muri vide ariko neza isanga Florian Wirtz ahagaze yayegeje imbere kabiri katageretse ariko rero uwitwa Brice Samba wo kubaza ibyo yari arimo ntawe ibyo yakubwiye sore nta no kwikoma aba defansere b'Ufaransa nta nubwo bari bwana hemereza banaheze no kuramukanya urumva Didier Deschamps nubwo bari bwana shikari ya hejo yahindukiye abona abasore mu budagi bari kora serebona aravuga ati bigenze gute se ubundi urumva ariko Toni Kroos nawe nizera nemeranya nawe yuko ibintu bibereye mu myimenyerezo kenshi birakunda gufasha
eh novuga yuko nawe ameze neza ari karize gona na Ancelotti kuko mu match meshara yatangura kandi waza kuraba no musagize mu assist agira kuri 6 kwa Real Madrid sigura ko nyene ni ibintu byiwe cyambo cyo ko nyene yabivuze rero kuba tubona garutse muri match aft avise byinshi byo gutanga gakumbure turindire bavise rugiye kuza bavise ama qualification ya Coupe du Monde nayo arahari novuga yuko nawe afise no bwa aracyafise contribution agomba gutanga muri football y'ubudage
aracyafise byagomba gutanga mu gihugu cy'ubudage ni travel international iri gituma ama equipe twari twamenyere mu iyo minsi heza tari karatsinda agarako gatsinda gugu cy'ubudage ntabwo cyarako kiratsinda cyane Nagelsmann yaragetse habi barabatangwe no kwiyumvira kuno bumusubiriza ashira ko igihugu cha Brazil bari baherutse no guhindura umumenyereza nabo umusaruro ntabwo warumeze neza cyane tereka ko ibihugu bigiye bitandukanye hari abyariko biragenda bibona amanota agera kuri 33 ni treve internazionale Monaco kira kora ibintu byiza cyane kuma equipe atarerutse kubatsinda ku munsi w'Imana match zaje zirabandanya Ethiopia yari kira tsinda Lesotho 2-1 equipe ya Italy bariko baratsinda Ecuador bayifajijemo no n'abasore bagiye batandukanye ibitsinda bigira kuri 2 ku busa abitwa ba Pellegrini bariko baragenda babiterekamo neza cyane abasore bo witwa umumenyereza wa kera wa ekipe ya ndavuga ekipe ya Napoli ekipe ya Napoli umumenyereza wabo wa kera kapiteni Nicolò Barella nawe yaje arakibona gitsindo cyare kigenda kimeze neza cyane abasore b'umumenyereza